gammaddan misirroo lachuun isinii dillee nuufillee guyyaa gammachuu biraa firiyaa walga'ee gammachuu hirmaachuu.
Yeah.